Ngozi Concepts.
Akangozi Jehova Jidemo. Akangozi Jehova Meremuma. Akangozi Adi Jidemo. Akangozi Jehova Meremuma. Everybody lift your voice and say,